LOX Music.
Bathi baba washona Lengane lamba yemakhaya Hosha luvalo nomaksa Uthi abantwana bazodlala Bathi baba washona phe Lengane lamba yemakhaya we Hosha luvalo nomaksa Uthi abantwana bazodlala we Uhlela uphuzana notwa Ekhaya manje abasakwazi Baba ncela ubuye Ncela ubuye ekhaya Bathi baba washona phi Lengane lamba yemakhaya Hosha luvalo nomaksa Uthi abantwana bazodlala Bathi baba washona phi Lengane lamba yemakhaya we Hosha luvalo nomaksa
Okay, you showed me that you don't care. You don't even call. No, it's okay. Please tell me what's your plan. Yeah, I'm be me, I'm using thing. I'm saying now I'm running in the gleam. Ungavu melu sata niglinga. Melu sale was in tabu ya sonisha. Tala hinza veti vili ya chiga.
Lengane lamba yemakhaya Hosha luvalo nomaksa Uthi abantwana bazodlala Bathi baba washona phi Lengane lamba yemakhaya we Hosha luvalo nomaksa Uthi abantwana bazodlala we Nake ngihlale phansi ngibuza umbuzo Kuthi lapho khona baba uyandinga Lombozo uyindida Ngaphakathi mina vele uyangidla Nyaze mfisa ukuthi ngabe ngiyadlula Emhlabeni lami ngiyophumula Sengikhathele ngalenkinga zalumhla Lo mthwalo mina vele uyansinda Cela ubuye Cela ubuye ekhaya Baba ncela ubuye Cela ubuye ekhaya